mawukholwa iNkosi Jesu uNkulunkulu kunelushintsho lalwentako empilweni yakho uba ngulolungile kubalelwa kuwe ukuthi ulungile khumbula ke ukuthi tinyathelo talolungile ticondziswa ngusimakade tindlela takho setinempumelelo tinesibusiso ngoba tinyathelo takho seticondziswa nguNkulunkulu lobona umhlaba wonke uNkulunkulu akakubusise akunike idirection akunike imicabango leta ukwenda ubone kuthi nembala ungilolungile wasimakade ukhonile kukucondzisa la uyawubusiseka uphumelele khona ngiyajabula mlalelo othandzekako okuhlanganyela nawe kuso singwa sakavuka udle ikakhulu nekuthi nawe wente kube lula nakulabanye ukuthi basithole singwa selisuku sakavuka udle kubo WhatsApp kanti futhi uyasithola naka YouTube bese uyasubscribe kuze kuthi konke lokuhle lesinako sihlephelane kona singwa sethu lamhla selisuku sisithola encwadini ya Exodus sahluko 2 sicale kuverse 17 siyoma ku 21 kwase kufika labanye belusi bawacosha lamandombatana kodwa Mose wesuka wawalamlela lamandombatana ngekunathisa lomhlambi wawo verse 18 athi nake fika ekhaya kuyise Rehuyeli wathi lamuhla kwendiwe yini kuthi nisheshe kangaka kubuya 19 amphendvula athi kukhona umgibhitha lo sivikele kubelusi wathi mate wasikhelela nemandi ekunathisa umhlambi wawabuta wathi uphi kepha lo mgibhithe nimshiyeleni hambani nimlandze ede lapha ekhaya ate uthola lokudliwako verse 21 ngako Mose wavuma kuhlala ekhaya kalendvodza Rehuyeli wamenzisela intombi yakakhe lekwakungisiphora tindvo tiyendeka kumgcoka kwati kutsi uNkulunkulu usiphe konke lokungasenta sikhone kuphila siphumelele futhi noma ngabe kukuphi la sikhona khona kanjani Mose lesifunda ngaye sifunda ukuthi waba lusito kubantu enhluphekweni yabo inhlupheko yemathotsakadi aRehuyeli inhlupheko kweswela kwabo iweakness yabo yaba ngemandla aMoses yaba ngumnyango wekusitakala kwaMoses kanjani ngoba wathi makabona ukuthi basenkingeni waba sisombululo wabalethela sisombululo enkingeni yabo uNkulunkulu kwangathi nawe noma ngabe simo noma ngabe ukuphi la ukhona khona beungawubona umnyango noma ungakwabhalwa ukuthi cela utawuphiwa funa utawufumana noma ungakawuboni ubhalwe breakthrough kepha kwangathi beungawubona umnyango lothi ngicela lusito nawe ungene ngemnyango wekusita labanye wathi mawuvuleka lomnyango Moses abona lamandombatane awasita kwavuleka umnyango wakhe wekuphuma ehlane wekuphuma enhluphekweni labeka kuyo lamandombatane ashesha afika ekhaya mawushesha mawusita labanye lebe kulukhuni kusheshe kubalungele uti sita wena leBhayibheli lithi mabafika ekhaya basheshile babe wabo wababuta wathi uphi lo muntu lonisitile nimshiyeleni akazanga baphathisa akazanga cela Jackson hloko kepha wabasita wase uvule kumnyango wakhe yini leyendeka 1 wathola kuhla 2 wathola indzawo yokuhlala 3 wathola nemfati imbasela lamniketa yona Moses tindo letinye beungahlala kumbe utithandazela yebo kumcoka lokho kepha lokunye kufuna ukuthi ubuke ukuthi la ngingasita bani ngekusita lomunye umuntu uyawusitakala wena uNkulunkulu akubusise usabuke emathuba la ungasita khona ukhanze sekuvuleke wakho umnyango amen.